Banji, Malawi Nonce, Chikocha Kumazulo, this is Comrade Ntanyo on Rimpopo FM, Ali Comrade, kwa Gwanji, ife tutu kwembe is a Friday special. Rimpopo FM, ilipano kukuziwisani, kwa Gwanji, chukufunika kuchitika ndijani, maplani ya kuchitika ndiwotani. Tamfaka hali kunena kuti wakwidwa atu ndiko keni itu wakwidwa ndiko keni wankuyo wakwidwa ndiko keni anyamata akwesa kutamanga tamanga kuti aploke china jilichose tikuti wakwidwa atu ndiko keni wakwidwa ndiko keni. This is Comrade Ntanyo Pop FM wa Malawi kodi mwamva sitafika pali wombo ndikuyamba kunin'ina aganiza zonena kuti akuti akufuna akatai black box.
Achinyamata amuno mplanza komanso kuziwisa wachinyamata aliyense kuti leifu yabwera ndipo yabwera kuzakhala koma mwina tisanapite patali mundilole kuti tipeleke ulemu kumwamba mama mulungu amatiuza kuti akapanda kuimanga nyumba Yehova waigwilisa ntchito aigwilisa ntchito chabe ndipo mundilole kuti ndipemphe a senior prophet Elias ndamene atipase pemphero
tipemphere Atate mudzina la Yesu dzina limene ndilamphamvu kuposa mayina onse apadziko tabwera ni nkhope zathu mpando wanu mulungu anano lero ali malo anu ndichabwino komanso chokoma kuti zonse sadayambe tifunse kwa inu mtendere mwasogolera nanu pa mkumanowu ndipo chisomo cha mphamvu chiwavale mulungu nkhani imene asonkhanira nanu ndi nkhani ya ndali ambuye mwamenyere nkhondo ndi kuwatsogolera ndikupemphera mesiya maka angelo anu achitetezo awakute ananawa maka chifukwa cha nkhondo yayikulu imene ili mdziko ambuye inu ndinu mulungu wokoma mtima komanso wabwino amene mmayima nawo wonse akuitana pa inu zikayambika chonchi mulungu zandalezi zimakhala ngati zamtendere koma dziko lathu mulungu silili bwino mulilowerere mukhale mpulumusi wathu Atate ndichani chimene chagwera ku dziko lathu la Malawi mutimenyere nkhondo ananu wamwe atetezi kuti izazi yambazi inu mukhale mfumu yawo ndi kalonga wawo mukudziwa mulungu imfa zimene zikuchitika mdziko muno zikayambika zandale chonchi ambuye zikomwe chifukwa inu mwatetezera ambuye yesu ndafuna ndikupempheni mukhululukire dziko la malawi muchitire chifundo dziko la malawi ndikudziwa inu kumwamba mwadzidzimuka ndipo mwadabwa ndipo mwakhumudwa chifukwa cha malawi ambuye wanga imfa dzina zimene tikuona mdziko muno tikudziwa chadzidzimusa ufumu wanu ndi chifukwa chake malawi akudusa msoka ambuye mutetetsa nanuwa pamene adziyamba sandalesi ambuye yesu tidamva kale mbuye umo makolo athu adatiudza ife kudala gadama achiwanga amene adapita ndi imfa yowawa chifukwa cha mchango wina umene udagwetsa galimoto yawo ponena apo timamva choncho Mulungu leronso Yehova tadabwanso taona tokhani maso mtengo omwe uche Mulungu wakameranso kuchikangawa ndili imeneyo tamva ndipo tayona ambuye tata ya wanthu ofunika kutsiko amene adayima kufuna kuthandiza Malawi mwapulu musananuwa kuimfa ngatidza sokumane naso Ambuye Yesu tili ndifunso mundilole ndigwade kumpando wanu ambuye ndifuna nulile kodi mtengo uwu kuti ambuye muda utsala ndinu kodi mtengo uwu kugwetsa magalimoto mmandegewa kodi muda utsala ndinu ambuye tamva kuti akuti kumene kukuli mtengo wina nthambi yake akuti inakola phiku la ndege mkugwa wese mkufa kuma zoziswa Yehova zile chitika kuti mtengo umavula antu masuti mtengo uochi kuchoka mtengo masoko sadecho sido Yehova mtengo kutichwa sere Malawi muno anano amenazi ambaisi akale na ontendiri Ambuye Yesu musalole kutokeza mwazi akale moyo wa utali mdziko muno musavomereze kuti kulira kwa Malawi kukulirebe mdziko muno mutichotsere tsoka ili mutichotsere tsoka lalikulu limene lagwera dziko la Malawi anano ambuye mwatsogolere mwachitire chifundo mwakomere mtima aliyesa mafuna atakhala moyo koma ife taona Mulungu ufa simene mpaka lero timabukutsa mitu tatisamvetsa inu Mulungu amene munali kuchikangawa inu Mulungu amene munali kogubutusidwa galimotoko inu ndamene mukudziwa zonse ndipo inu mubwezera chitani kanthu Yehova nanu apulumuke sukani ni mphamvu nanu akhale ni mtendeli ndipo ndikunenera chikangawa chibwereso umbono ukwanira chifukwa Ambuye Yesu tingubva zosena siyana poyamba pati chifunga lero akuti mtengo uchi Ambuye Yesu titandizireni chisomo chanu chifundo ni mtendeli chipereke kwa osananu awo amene akusogola chipani chalifi Prophet David Mbewe mumkute ndipo mumbise mumtetedze kumtengo umene ukunamiziridwa Malawiwo Yehova mumtetedze usangwere mtengo umenewu kodi mtengo umenewu Ambuye ndi wanu Ambuye Yesu mtengo uwu Ambuye ndikupemphera uwume mtengo umenewu uwume mtengo umwe unapasa ngalowu omwe unapachuwa ngawo lero tata Yesu anyamatatu kusika ngawo mtengo omera pasi wakagwesa ndege ya mwamba mitambo uchi wa ndinu mulemekezeke Yehova muzina la Yesu Kristu amen
Oloso ine zikundiopya kuti kodi mtengo umenewu kodi mtengo umenewu kodi mtengo umenewu ndikuti kodi mtengo umenewu maiko mwinamo mulibe mbeu yake kulibe njere ya mtengo umenewu kuti ukamereso maiko ena kuti ukate kukagwesa magali moto kuti ukate kukagwesa ndege kodi mtengo umenewu Ambuye kumwambako munangolenga kuti ukakhale mdziko la Malawi Kodi mtengo wanji opanda chikhululuko kwa khululukira Malawi kodi Malawi ndavene tachimwa kwambiri Malawi dziko la osauka kodi Malawi iso likakhaleso dziko limene lili lochimwa kwambiri kodi Ambuye takulapirani chani Thank you. izompesa kisoni ripoti litatuluka lotembenuzika mmene likanaendeleka kuti likanatha kukhalira lero kwapezeka zonena kuti anthu anakhala pasi kukambirana kunena kuti kodi tipange bwanji zinthu zativuta avomereza MCP kuti zinthu zavuta ndekunkumanoko kumene amakambiranako agwirizana zonena kuti tindikire wamkuluyi abwere palibe kanthu wagwidwanso ndi sikando ya madragi koma nangatipanga bwanji zinthu zativuta mabaloti pepa ndi awa ochongachonga wali mpopo uja waiphedulaso kodi tirowere kuti ine ndi amika mbuye ponditumiza ku dziko la Malawi kuti ndikapulumuse mtundu wa Malawi mavota ku South Africa ndipo ndatuma anyamata osiyanasiyana kuphatikizapo South African Defense Force chifukwa ndamva mphekesera yonena kuti pena pake ndi pamene pali mavotiwa ndene ineo ndatumiza asilikali aku South Africa pachene ndili ku Namibia koma ndachita mwayi ndakumanaso ndi asilikali aku South Africa kuti tapitani pakuti mukayang'ane katundu ali pamenepo mukangopeza kuti pali mabalot box ali koma ntanyi wayo ndi chisiru ndikuti titengesana tutitengesana mavoti kwa sabeledwa ndipo siziteka sabeledwa ndipo siziteka nanenatu kuti mpaka mundiimbire telefoni kunena kuti nditanyiwe we need to talk ndesindikuziwa kuti we need to talk we talk about bwanji ine silimapangidwa bribe ndili ndi machimo anga koma apapa popumusa mtundu wa Malawipa apapa ndesititana mudziwa chifukwa chake munandiphera anti anga amayi Shaniri Muluzi pamenepa ndi pamene pati pazilimbalimba pamenepa pamene pakulimbalimba munandiphera anti anga mayi Shaniri Muluzi pamenepa gemu yake ndiye ivuta kwambiri tisakana ndikuti wagwidwa ndi kokeni amene amaitenga kuti zipita ku Israeli ndi yagwidwatu ndi nyamata wawo mpaka wamkulu wa CID wachoka ku China kuthamangira kuti aone kuti kodi tipange bwanji ndikuti amalawi chigawo chakumazero kuno magemu avuta nkhani ndiyonena kuti boma laganiza zoti akataye black box kunyanja ndofuna ndipemphe asozi nonse amene muli mphepete mwa nyanja mukhale azilondathu muyang'ane kuti kukubwera ndani kodi akupanga chani mukaona kagulu ka polisi tengani picture tengani mavideo mukaona kagulu ka asilikali a ame musaope tengani video mutitumizire pa Rimpopo FM kuti ife taziwise Malawi kunena kuti gulu ili linapita kunyanja limakapanga kuchani asozi wonse amene muli mphepete mwa nyanja ya Malawi tikukupa basa ni chito kukuchokera kukalonga mpaka kumene kwa tera nyanja yatu tikufuna mukale alonda aziko black box ikufuna itaidwe mnyanja ena amati yai mwina andu akweze kutiona koma tikaponye muzimbuzi zokumba ndeti kupempaso muyangane kuti kodi magali moto amene akupita pakomola kutira kuti tikuziwa kunena kuti anyamata amene atenge black box imene kuti akaiponye muchimbuzi ndachina dala kadula achina huzi hu nakasi repofo ni kamera ni tanywa zatu pacha kwa chitika dungani kwa mai Joyce Chisulo imene yotibwere na yoso mawa amalawi haziwa kutikoli kumwanza kwa gwanji kumanso kunsanje tamva kunsanje kunena kuti a president agamacho wa kuchina akufuna apite kunsanje akaike mwala wa maziko pamalo pamalo tu pamalo antu onena kuti ama ngapo nyumba zao kusogolo kuno aboma akufuna kulanda malo kodi ino afuma atengani mtu wanu kugwira afuma atengani mawa ndikubwera inoyo afuma atengani ndauza malawi zimene mwapanga mukutenga malo ambumba ina kupereka kuboma kuti akuti pamangidwe sukulu munachita konzati ainake amalo huu kapena inoyo mwangu ganiza kunena kuti poti ndine mfumu poti boma iliri likumaendera kuopeza afumu atengani mawa ndiri nanu nanuso ndikutengani mwadzina lanu atengani akuti chifukwa chake ainaka amalo anachoka ena kukhala kumangochi ena kukhala kuthyolo ena kukhala kumzimba ena kukhala kunaperi ena kukhala kuzingwangwa basi tatenge malo watingo apereka kuboma mupereka bwanji malo kuboma musana achite konzati ainaka amalo zinamba zachitika kuti afumu atengani mawa ndikubwera ndikutengeni inuyo Amalawi chikao cha kumazulo kuno pamene ndikuchoka pa Rimpopo FM ndikufuna ndikuziwiseni mwazi wasonena kuti ku Uganda wa opposition waomberedwa ndikuyankhula pano boma la Malawi lakonza chikonzero chonena kuti a Hobson Nkandawire omwe ajaso a aksi mwanga mukose kuona kuona kuti amwanga he's like an actor akupita pena pali pose ndi duli chichewa watu chimene chocho cha kulirongwe duli akuti amene ndi shasha amene akuzitenga kuti yeyi ndiye palibe amene anga mukwanise a aksi mwanga akunyamuka ndi gulu kupita ku Uganda iwo akupita nda mtintha akupita nda mai yolamu komanso Hobson Nkandawire akupita kumeneku akuti ndi cholinga chonoti akaphunzire katetezedwe kaziko ngati boma limene likulamula kuti aliteteze lisatengedwe apange bwanji ndiye kagulu kameneka tikuti a Hobson Nkandawire a aksi mwanga a mtintha a mai yolamu akupita ku Uganda kumene iwo akufuna ati akafuse aku Uganda kuti tingateteze bwanji chifukwa imfa ya chilima ija anthu fetia luka pakufunika kuti tibwereleso mbomamu ndemo titandize bwanji wagwana pop po ndi kabura ndi tanywa chikao cha kubazulo
We are going to give you a list of the names of the people who plotted to kill the vice president of Malawi using an airplane, and their names are as follows.
Lazarus Chakwera, president.
Zikael Noma, minister of security.
New vice president, Michael Biswick Yusi.
Moses Kunkiu, minister of information.
Paul Valentino Piri, Malawi army commander.
Chimwendo Banda, minister of local government.
Amalawi mawa manjira ina liyose ndikufuna ndibwere ndi report limene ndachoka nalo ku bwalo la ndege anthu amene amakonza ndege zimene alongosola anena kunena kuti ndege ina iliyonse simaloledwa kunyamuka ngati china chili chonse sichili malo aganayo kaitaini black box koma tikuti nonse mphepete mwa nyanja kungotakota kusalima kuchipoka kumangochi kukaronga tenti kale chelu akubwera kuzataya black box mnyanjamo ena aganiza zoonena kuti akukaiponya muchimbuzi aneba tamuyangana ne amene wanoyo wanyamula chani muchichumbumu ripopo Amalawi musadandaule from tomorrow onwards Rimpopo FM itumiza drone isikakhala ku state house malo amene iwa ku state house iwo saziwa siku limene azinyamula black box imene kumapita nayo kumene akupita nayo drone yathu ya Rimpopo FM izakhala ikulondola drone ndi imene izatuze ife tikagwirisa ntchito mashina athu pa Rimpopo FM ndanya matatu a internet tizakuuzani kunena kuti black box akaiponya pakuti ili pakuti ndipo ife tizakuuzani kuti black box taitenga sitizapita naye ku polisi black box tizainyamula tizapita naye ku dziko lina imene akatuuze zoona zenizeni zili mkatimo ayesa kufufuta kuti zikukanika Rimpopo FM chikao cha kumazulo tisiyane sopomwepa ndi ndi konzekere Friday special anyamata mgwandiro mu akudidikirira
Thank you.